Belenina, endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, e Bwana
Amen. China, habari barikiwe sana.